bengidina kakhulu kahle kahle ukuthi uPatrick ayezunandi umfazi wakhe.
Khuluma amagama athi ayi anginaso isiqiniseko sokuthi lengane
yami. Yebo basho kanjalo.
I used to tell him ukuthi like you have to pay damages.
Unandi, it's my girlfriend.
Uthuthu nalo msadi kahle.
Remise imwana phela ahlaye.
Unalo ilungelo to politely request for a paternity test.
Inhlawulo uzawusebenzeka lapha ngabo 12,000.
Akina chelete lini.
Inhlawulo Damages. Sunday at 7 p.m. on Reality.